shine another night to shine. Akali, yeah, yeah. Kuka kafisi ha mzuki. Ndoto pe moni. Amezale katise. Menon.